sonke sifuna ukezulwini mara ke kufuna ukufa masondele duze kwami uzokubona mangukhupha sengicabanga ukuzibulala kuthi sibona nemathuba ngihamba ngicalane bangishaye ukuthi ngikwazi ukuthi ma mama kunzima mama kunzima umthetho ngisesemncane wayomfundisa endima nento ukubona kokugcina I can only imagine sebenzisa isibongo sakha ngisho sibona kumajini ungishiye ngikubhekile njengeqinishi umsebenzi ungishiye ngisageleza ngadropota thina msebenzi bema kakhulu Sabona, RIP to my old lady. Sauna key checks, the beat.